On dit à décrocher le prix Dionys Kordiale. Umunyeshuri Reginald Ndayiraga Ije wo mu gisata cya psikoloji muri kaminuza ya Leta niwe yari yatahukanye agashimwe kitiriwe Dionys Kordiale ku mwaka w'2010 mu Burundi. Ako gashimwe katanzwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 15 Ruheshi umwaka w'2010 mu rwego rwo guhanahana ibyumviro ku bijyanye no guteza imbere ubumenyi muri za kaminuza. Urwo Rwanda rwahuza abanyeshuri muri za kaminuza zitandukanye, abarezi muri kaminuza ya Leta n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO mu Burundi. Agashimwe Dionys Kordiale gatangwa uko umwaka utashe mu Burundi, mu mwaka ukaba ubaye wa kabiri gatanzwe, gahabwa umunyeshuri muri kaminuza yateguye akongera agasohora icigwa ku bijyanye no gukinga no guteza imbere amateka y'umwana. Mu Burundi ako gashimwe kazanywe no Burundi yakaronkeye mu gihugu cy'Ubuswisse mu mwaka w'1999.
Mu gihugu cy'Ubuswisse rero hari ishyirahamwe ryavutse yita abagenzi bo mu uyo Dionys Kordiale, bakaba baciye bashinga agashimwe bagomba gutanga baha abanyeshuri bari mu mashuri aheraheza amashuri yisumbuye, bavuga bati mwandike mugire igikorwa cyiza kirimo ubuhinga bunonosoye bwotuma bwerekana ingene agateka k'abana kotera imbere n'abana bashobora guterera mu gihugu kugira ngo bashobore kubaho amahoro no kubana no kumvikana. Ako gashimwe rero hari umwe mu banyeshuri yagatwaye mu 1999, akaba ari umunyeshuri yiga hariya mu Busuwisi mugabo ava mu Burundi w'Umurundi, niho yaca abasaba ati ko aka gashimwe ndagatwaye nsubiye mu nyuma. Uwo munyeshuri wese arasaba agashimwe acaba umunywanyi w'iryo shyirahamwe ry'abagenzi ba Dionys Kordiale. Nagiye racara abasaba ati munkundira tukagira aka gashimwe tukagatanga hari iwacu mu banyeshuri b'iwacu na cyaca no muri kaminuza kugira ngo babe intango hari igihe hari amagume mu Burundi nababe intango yo kuzana amahoro no gutsimbateza amahoro mu gihugu, batanga ibyiyumviro byotuma abana bashobora kubaho neza, akaba ari intango yo kuzana amahoro, baca rabimwemerera.
Reginald Ndayiragije yanditse rero ku bijyanye no guha agati k'umwana mu muryango mbere no ku ishuri.
Mereye ngo mu muryango ubwa mbere ni uko umwana kuva akiri mutoya utangura kujya baramushyira mu buzima bw'umuryango koko, bakamubaza ku ngingo zerekeye umuryango. Icyo ni kimwe. Hama ikigira kabiri nacyo tukavuga tuti umwana kugira ronke n'ubwigenge mbere yo naronka n'ikibanza ciwe nka kujya n'ahandi bigikwa, ugasanga n'umwana afite icyumba cyo kugira ahantu hiwawe koko, ukumva kuri iwawe biranatuma nawe nk'umuntu wiyumva yuko uhawe agaciro. Aho ni mu muryango tukanavuga kandi na bijya tugufata nk'umwana ukamuha nk'udufaranga dukeyi ajya arakoresha wenyine uko bishatse atabanje kujya araza asaba ku mwanya ku mwanya. Nibyo biratuma umwana mu by'ukuri yumva yuko ari umuntu nawe nakomeye ariko arakura, biramududza umuntu ashaka ko umubyeyi ari we uja hejuru umwana ngo aje hasi, ariko no mu ndero batanga no mu muryango umwana akumvirizwa agatanga ibyiyumviro by'iwe. Ni ahanini nicyo twavuze. Ubwa kabiri ho bicanye no ku ishuri naho turanagarukana cyane cyane nka bijya by'ugutora icyo umwana azokwiga. Ubu ngaha mu Burundi bwa mbere nk'uko bisanzwe bimeze ni uko umwana baraba ibibanza biriho bakabona kumuntu kamuca azokwiga. Ntiyazi yuko umurabye nk'ingenekera byagenda umwana yandikisha ku bamfu nk'uko ibara rimukubitira bakanabimuzinza kandi ariko umutwe we usanzwe ukora. Urumva nk'aka kabari agateka k'iwe turi ko turabonya nk'uko arafise uburenganzira bw'ukuboko iwe akaba wenyine, ntabwo uko twifuza yuko yoba. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri nacyo ni kumutorera ibyo yiga. Ababyeyi rimwe rimwe barashyiramo ingufu bagashaka ko umwana wabo yokwiga iki cyangwa kiriya. Ni byiza yuko wogira ibyifuzo byiza ku mwana wawe, mugabo kandi ni byiza yuko wamureka akiga ubwa mbere icyo ashaka kandi akiga icyo ashoboye. Turanavuga yuko no ku mashuri yose kuba icyo twakwita observatoire des droits de l'enfant. Ibyo wari bigatuma abana bashyikiriza ibyiyumviro byabo ku gateka kamwene kubahirizwa ku ishuri.
Agashimwe Dionys Kordiale gahawe ukaronse uburenganzira bwo kujya kwiga i Geneve mu Busuwisse muri kaminuza bita Université d'Été, aho araheza akahigira ibijyanye n'agateka k'abana. Mu Burundi ako gashimwe kahora gahiganirwa abanyeshuri bo muri kaminuza ya Leta gusa. Guhera uno mwaka ihiganwa ryugururiwe abanyeshuri bo muri kaminuza ya Leta n'izindi zigenga. Ibisabwa kubwira umunyeshuri ajya mu ihiganwa bikaba bigiye kumanikwa mu bigo by'amakaminuza yose. Uruganda rwo kuri uyu wa kabiri rero rwabandanirije mu biganiro byo guhanahana ibyumviro ku cyokorwa kugira ubumenyi butere imbere muri za kaminuza.